ngati mumasunga njuchi mwina mbiya njira zakale zija kapena pogwirisa ntchito makungu a mitengo mumatha kuzisamusa zimene zija ndi kuzika ming'oma yatsopano yomwe ndi ya Malawi Standard Hive. Ndiye chigawo chino tiona njira yoyamba mwachidule ya mmene mungathe kusamutsira njuchi kuchoka mu ming'oma yachikale ya makungwa ndi kuyika mu ng'oma wa makono. Ndipo chigawo chachiwiri muona mmene mungathe kugawira ng'oma umene muli nawo wakalekale ndipo muli njuchi zambiri zimenezo kuzigawa zina ndi kukazika mu ng'oma watsopano umene njuchi sizikulowamo.
Pali njira ziwiri zoti njuchi zolowere mu ng'oma. Njira yoyamba ni upakasela kapena phula ku ng'omako. Mmapakasela kuti matabwa tapa ng'oma timatiwa kupazi. Ni pakhomoso pa ng'omapo. Mukapaka zimene zizo mutsekapo njuchi zizabweramo zokha zitamva fungo la sela uja kapena la phula. Koma nthawi zina njuchi zimatani zimalephera usalowamo mu ng'omamo ngakhale mutayikamo nyambo zoterozo. Ndiye pali njira yachiwiri timagwiriramo. Mukhoza kugwira njuchi zanthenje zimene zachoka mu ng'oma zagawikana zikafuna malo zimamangana nthenje pa mabranch a mitengo. Kapena mukhoza kukadula mitengo pamene papalowa njuchi mmaphanga mukhoza kuzitenga zimene zichazo. Komanso njira ina yachidule ni kugwiritsa ntchito ming'oma yathu yachiboyi. Pali ming'oma yachiboyi imene imapangidwa ku makungwa mbiya kapena usema mitengo zikalowamo njuchi imene muja zikakhala zoti zambomanga zimene zichatikhoza uzinyamula nkukazika mu ng'oma wathu wa makono chifukwa ming'oma ya makolo zisa zake siziyendayenda yayi. Pamenepo ming'oma ya makono iyi zisa nizoti zimayendayenda ukhoza uchita manage ming'oma yako bwinobwino. Ndiye pano tili ndi mwayi kuti tili ndi ng'oma wathu wachiboyi umene muli njuchi. Ndiye umene uwo tichosa njuchi zimenezi ubweresa mu ng'oma uwu wa makono. Poyamba tizafuna luzi loti tikadula zisa uchoka umumo timangire kuti matabwa ito then pafunika mpeni. Choyamba tipopera utsi mu ng'oma wachiboyiwu kuti njuchi izo zikhale ngati zafewako zisakhale ndi ukali kwambiri. Tikapopera choncho tiunyamula ng'omawu nkuzawuyika pamwamba pa ng'oma wa makono. Kawirikawiri chimene chimafunika kupanga nunyosa ng'omawu kuti ukhale apa masiku atatu kapena awiri musanachite transfer njuchi zija. Ndiye pakali pano popeza nthawi ndiye imene yatichepera tingonyamula chifukwa ming'oma ili pafupi ndi pafupi. Ndiye tiyeni tione mmene timapangira. Ndetu dikila kuti njuchizi zichite ngati zayamwa kwa utsiwo tikachosa timatabwa pamwamba pa ng'oma winawo kumene tikamangire zisa zimene tichose umumu. Tsopano tinyamula ng'oma uwu tipita nawo pa ng'oma wa makono. Tichosa zisa zathu kuti tisamuse njuchi kuchoka umu upita mu ng'oma umu. Kusiyana kwa ming'oma iwiri kukhulupirira kuti tikuona. Woyambawu ni Malawi Standard Dobber Hive umene umakhala ndi timatabwa iti tazisa. Njuchi zimamangazisa kuti matabwako. Pamenepo wachiboyi uwu njuchi zimamanga kumusi kwa chitabwa chichi chikungwa ichicho zisazikozo mangidwa mozungulira choncho monga menili nkhatamu komanso nthawi zina zimapinga sisisa choncho uyendera mulitali umene mulili mwomawo ukala ukone ngati sidapinga sisisa ndiye tidula zisazimene zili umuzi kumene kuli vanako kuika umumo pamozi ndi zisaza za uchi ndiye tisanatero timapopelaso pang'ono. Sankatai ili tikuona alindiphula limene njuchi zimakatenga ku mitengo uzachepesa khomo kuti likhale lochepa. Ngoma unadzala ndi njuchi komanso muli ana ambiri ndiye timene tabwera pano tisegula ngomawu ntolinga choti tigawe njuchi zimene zili umu mkati mwana amachuluka njuchi zimadzalana malo amachepa ndiye malo akachepa njuchi ija zimagawikane ndiye wopesa kuti zingagawikane mwazokha timagawa njuchi zili kuti ifeyo tikhaleko ndi njuchi zina tikaike mu ngoma wina komabe iziso zikhale ndi mphamvu kuti zikhoze kutipangira uchi wambiri ugayikana ni kwabwino pakumachulusa njuchi mdera koma ni koyipa pakumachepesa zokolola mu ngoma kwa njuchi zikagawikana njuchi zija zotuluka mu ngoma zimatengamo uchi zimayamwa uchi upita nawo kumene zikupitako ndiye mu ngomamo kosiliza kwake ngati muchoka magulu 5 magulu 6 mumazatezeka kuti zisazija zilibe uchi wina uliwonse mulimi akapita ku ngoma amati njuchi zanga zamwa uchi zimene chuta nthawi zanchona kuti njuchi zagawikanamo mu ngoma uja ndiye tiyeni tigawe mu ngomawu woyamba tikhala kukule kukoda uku kuli phokoso uku kulibe china chilichonse zisa zayambira apa upita uku ukuso kulibenso china chilichonse ndiye kuti tiyambira usegula popanda kanthuko kuti tikhale ndi malo ogwirirapo ntchito tisayichikulibe kanthu ida pamwamba apa titengaso china popanda kanthu tiyika apa ndiye kuti mpata uwu tachita tapanga uwu ndi mpata umene tsopano tigwirire nawo ntchito chifukwa mpata uwuwo tikhoza uzichita kontrolo njuchi pomapopera simoka yathu. Chisayichicho ni chosangalatsa chifukwa kuli zinthu ziwiri kuli uchi womatira komanso osamatira komanso kuli ana otsekera uwo ndi uchi awa ndi ana amene zamatira oti patapita masiku 16 masiku 15 ndiye kuti umu muzatuluka ana anjuchi ndiyeni yang'ana ngati nipeze mumazira amenemo chisayichicho mazira mulibe mwangupeza kachabe mbozi zimene zotsekeledwazi ndiye ichi tiyamba tachika pa mphepete kaye yang'aneso china thank you. njuchi zikutuluka zinatsekela nikale mene muona hizo zina ni njuchi zoti zikutuluka mchisamo ndiye ichi tiyamba tajira sopa mpete. Huku kulima stage yose amene tuyang'ana tufuna pali zotsekela komanso mulimbozi tawaiti tu kuti kuoneka mkati momo muli timbozi tambiri imenemo tuoneso ngati tipezemo mazira mazira alimo makenjuchi amayikira kadzira kamodzi pakati pakachipinda kalikose kamakhala pakati mpakati ndiye popeza masteji wose alipo ndiye kuti mngomawu ni wabwino ni woyenera kuti tigawe koma ichicho sichitenga iyayi tichika pa mphepete tikamagawa pamafunika kuti kuchisa chilichonse chimene tichose umu kukhale njuchi titenge pamodzi ndi njuchi kalikaliti njuchi zimene zimamamatira kuzisa timakhala tipana timene sitinatulukepo mungomamu yayi tinabadwa tili kuokonko ndiye zachonchezi zikapita mungoma wina sizikathala iyayi zimakhala koma mukatenga zowuluka zoti zikatolela umabwela zija zimapita nkuzabwelaso mungomawu ndipo chake izizo sitinatenge kwachonena kuti njuchi zambiri niza zimene zikatolela zakudya. Sobano ni nthawi yoti tigawe ndiye pogawa tikamachosazisa mungoma umene tiugawa timatenga kumodzi ndi njuchi osakunkhumula iyayi ngati nthawi imene tikukolola konse kukuliwana ika mkabokosi katu bwinobwino osanjenjemera iyayi tayikamoti matabwa tiwiri tiyang'anaso titengeso tina tiwiri kuti kukhale pole konse kukuliwana panga choncho tiyang'ana zisa ziwiri za uchi wosapya kuti tike chisa china mbali ina china mbali ina ngati chakudya choti zikayambirepo
sobano tafika kungoma amene tukuko tikuika monjuchi ome ulibe njuchi uja
zimene takuonetsani mwachidulezi ndi njira ziwiri zomwe mungathe kutsata kuti mingoma yanu yatsopano imene mwapachika njuchi zilowemo njira yoyamba mwaonera mwachidule mene mungathe kusamutsira njuchi zimene zili mu mngoma wanu wakale umene mmausunga kaya ndi wamakungwa kaya ndi wambiya ndikuchotsa njuchi zija nkuzika mu mngoma watsopano kuti muzipindula nawo kwambiri ndipo njira yachiwiri imene munaonerayi ndi yamomwe mungathe kupatulira mngoma wanu wakale wa Malawi Standard Hive ngati njuchi zachulukamo mmatha kuzisamutsa zina ndi kuziyika mu mngoma watsopano umene njuchi sizikulowa mmene atiuzira alangizi aja koma zonsezi tangukuonetsani mwachidule mukhale ndi chidwi kuonera machapta zonsewa amene mungasungire njuchi kupanga business ya phindu ya ulimi wa njuchi kuti mupindule ndi nzeru zimene zilipo takuthokozani kwambiri kuti mwachita chidwi kuti ntchito imeneyi muyiyamba koma dziwani kuti mukayiyamba mudzandijoina kumavala ndithu mabisuit popita kukakolola chifukwa njuchi zimafuna kuzizivalira kiti yake ndapita